kitu kya Lori tare Kenchon kati chon Kiki si jita ji wanko shi Chinu to la Kipi kati la Yonyo yami nyamto tenu la
Kiki, Kiki, CJ, Pimmy, Saya, Kiki, Kiki, Laksam, Kiki, Saturday, Mimi, Mayangi, Kingi.